Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphindela fika ke loxesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo baphulaphula apha ke sizake namagqabantshitsho kanye kinkcukacha malunga nomdlalo ke weKaizer Chiefs kunye neMamelodi Sundowns lo mdlalo lowo baphulaphula ubanjwe phaa kwiinkundla zemidlalo FNB Stadium namhlanje apha ke ngenjikalanga amakhosi kapho neMamelodi Sundowns athe ke adlala i-draw ngo-1-1 baphulaphule nqa kule Mamelodi Sundowns ningene phaa kwisiqingathe sesibini nqaku elihle lifakwe phaa ku-Aubrey Modiba bhola leyo temfonomdala kayilinda wabethi ivoli yahambe ibhola zihlala phaa ngaphakathi emnatheni uBruce Fuma ke wevange zihlwele umfana omdala iKaizer Chiefs ithe ke equalize phaa ngenqaku elithelafokwa phaa ngunanga umfana omdala uPhathu nange wayethatha ibhola nemfonomdala ngevoli ethatha ivala phaa ngaphakathi emnatheni saloo nto kubana ke loo maqela ahlulelane ke ngepoint macala singene banzi ke phaa emdlalweni ke baphulaphula siqale phaa ngecala lasekunene phaa kwi-right back eKaizer Chiefs iKaizer Chiefs umele uba phaa idla nge-right back nje kwimetshi ezininzi qha ke ingxaki udlala lo mfana kaNjabulo Blom uNjabulo Blom baphulaphula ke sizambalula ngohlobo la nkwenkwenyana kwaphaa mi-hardware ke umfana omdala futhi ke ufithi kakhulu futhi umfana omdala kuvuthiwe kodwa phaa kwi-right back eKaizer Chiefs noko umsebenzi kawenza ugqiba ngoba kumfana omdala ke uyabethaka lapha xa kumele enze i-cross umfana omdala uyabethaka lapha xa kumele enze i-1-2 umfana omdala kanti iKaizer Chiefs ibe ifuna ukuphumelela kakuhle ngoba ke ixesha elininzi ke i-right back eKaizer Chiefs yona yona yenza izinto zenzeke ne-left back bekumele beke iKaizer Chiefs isebenzisa phaa u-refrosla kwela cala ke lasekunene right back umfana omdala akwazi ukwenza ke za-runs akwazi umfana omdala ukrossa ibhola ngoba ixesha elininzi u-Blom ba-free umfana omdala kodwa ke apha ku-cross nabe yathakala umfana omdala singene ke banzi futhi ke emdlalweni i-midfielders eKaizer Chiefs ngendlela ke u-Athelson athe wenza ngayo ke i-game plan yakhe umfana omdala i-game plan i-plan ke ka-Athelson umfana omdala ithe yamsebenzela kakhulu ngoba ke bedibanise phaa umfana kaCole Alexander kunye ke nonange apha esasiza ke ithini sebala futhi abafana badala ke bayibambe yazola phaa i-Sundowns Park esasisi noko indlela iKaizer Chiefs athe ke yadlala ngayo baphulapha noko asinoyixeka kakhulu amakhosi ingakumbi ke i-defender ke yeKaizer Chiefs omphahle lapha nangeza noko benza umsebenzi kwancomeka bafana badala noko badefende ngendlela right loo nto ke baphulaphula yasixenta ukubana ke noko kukhona okuzayo phaa kumakhosi enye into efuna siyibethe le nto yokubana iKaizer Chiefs bayithe ke yenza kakuhle baphulaphula kumdlalo ethe yawudlala kufunekanga soleke siyigxeka noko kuyafuneka xa ithe yenza kakuhle sincome baphulaphula ngoba ke namhlanje amakhosi noko kangabhayize kange kubekho ezazinto noko abantu bangazithandi yenze kakuhle kakhulu ngoba ke ibingazilahli iipositions abafana beKaizer Chiefs futhi nendlela ebeatheka ngayo uDolly Billiard phaa uCastro inye qha kuphela into ebesingayigcininisa phaa kwiKaizer Chiefs ngukhambu lomfana omdala ngoba ukhambu lomfana omdala ke siyamunderstanda ngoba wagqibela kudala udlala asinomkhalazela kakhulu kuya kuphela umfana omdala ke ebelahlekile futhi kakhulu phaa ngefirst half futhi naphaa ekuqaleni kwesecond half abantu evela ke phaa emapatrini before umfana omdala ke azokhutshwa kona kona ke xa uthi ukujonga abanye ke noko bazame kakhulu sisithi untshu ke phaa kwiMamelodi Sundowns njengechampions ke zalapha ke eMzantsi Afrika phansi kweDStv Premiership sisithi abafana badala sibaqhobele izandla sisithi yenze kakuhle kakhulu futhi ke bayayideserve into yokubana ke baqhwatyelwe ngoba ke basebenzile baphulaphule nani ke ningakani ngene nesinto yokubana ke niva njani ke ngomdlalo namhlanje ngaba nina nithi nibone phi impazamo okanye nithi nina amakhosi niwabone eqhubeka kuhle ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.